how two hearts can come together and love can last forever. But now that I have found you, I believe that a miracle has come. Now gone are all my questions about why, and I've never been so sure of anything in my life. Oh, I wonder what God was thinking when he created you. I wonder if he knew everything I would need, because he made all my dreams come true. When God made you, it must have been
Fonga fale niko, o te fola fola atu nei, ma tau tino atu. I luma o le atua soifua, ma luma o e wapoto poto mai nei. I a vea ma moli mau, o au o le moa, henu, se vesi, suluai, o au a vea oe fofonga fale niko, e fai ma ua wā fai poipo.
O te fola fola atu nei, ma tau tino atu. I luma o le atua soifua, ma luma o e wapoto poto mai nei. O a vea ma moli mau, o a ua fofonga fale niko, o a ua a vea oe. Le moa se vesi pe suluai, e fai mau tane fai paipo.
A matai le aso nei, ma aso uma o luma nai.
I le solo le leipo le whaingata, i le tamau a inga po le mativa, i le mai po le malolo.
O te tausia pe alava, le alofa ma le anga le lei, se i o'o ina te talaina, le nei whiangainga i le oti.
You and I were meant to be. destiny.